izi lemthola mpilo yayikwazini ukukhugatha abantu abakhungathwe yipi
ngiyangasipha nje ubuncane okuyichaza libamba ngesikhathi sakhe
ama-eship akhe athele kwase kuyisiqalekiso yini phezu kwabantu abazongena
esibheke imvelelo mhlawumbe izulu alishintshanga nje ukuchekisa ukuthi kungenembezi ngekhazi echithekile
oma mhlawumbe la kwikhampani nje abantu besebenza nabo mhlawumbe yinto edala ama-challenges la ebakhona manje
umlungu wazibulala
lokho nakhona esiziba nje yazini ukuthi ngelanga nohlangana nesiphepho senyoka ngoba inyoka zihlale zishintshe izipho.